Mamelodi Sundowns iphethe lapha ke Ronwen Williams ophuma lapha ke kuyo iAfrica Cup of Nations libusa obas Botwil Morena ayende mkhulise Lunga Thembi Nkosi Lotshe SMS Shake My Soul Peter Shalulile Lucas Ribeiro khona lapha naye ke Michael Loftman ibona lapha ke bayo ke iMamelodi Sundowns Chaina Anta Akogi Mayela Munyani Makaula Team Hotto Maswanganyi Makhopa Naila Pake Umunna Pule Esalenga Ifiga Nje Khobzine Igena Paka Atibusa La Pake Starting Line Up Angazu Tubani Game Also Fulis Kwame School Akip Is Kwame Snada Fulis Kwame School Fulis Kwame Snane Akipu 3 points Bese Fulis Kwame Snada Fulis Kwame School Abu Isa Fulis Kwame Snane Afale La Pake Is Kwame School Mamelodi Sundowns Yemgena La Pake Orlando Pirates Same Yogusa Hey, aspeke makhawula indo tasame yokusa. Othu yahlabuya hlama kehle makhawula. Olisanta, ayifisa kamnandi Olisanta, aspeke nali thuba indo tasame yokusa. Othu yangena u evidence makhop ye Orlando Pirates. Aiso Pagani so Patrick Tito Maswanganyi Enga Pake Maswanganyi futhi ufuna ke umuntu napule salenga asibekela phake umahopa evidence ayiphakamise ifaka phakathi box bafuna makhanda yamstulela phake innocent mayela uyayela wathi ke inga ingaphakela inkundla ayikhona ibhalele on the pirates Dion Hotto Ufrage evidence makhopa phakathi boxini sebenza lapha ke uzame yokusa uyasebenza uzame yokusa akhutuze mkhutuze monna pule salenga ephakamisela lapha ke paskana kusho evidence makhopa ubufakaze 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 uyavimba u divine luka ayibuya nemamelodi Sundowns ke manje engaphakela inkundla maselo mayiselula Ati call me now, my life is free. Speed point. Fagi pin code to Zoswa. Sipo chain. Pagamisa Moksha shot in Hotto. Aspegana Lituba. Ah, Tapelo Koki. Wafunugu Yela. Wafunugu Yela, Tapelo Koki. Kakasine. Ekishmina Lapaga in the Golden Arrows. Aspega Paga Trapama Trapa Morena. Enga Paga and Kunta. Sobona was Soboga. Pata Foxine. Peter Shalulile. Othi yahlabuyahla ushalulile elithole ngempela ushalulile uzozwa Thapelo Morena udlala ke ngisho selele phansi ke uMorena kuthiwa ke umdlalo umhla uqhubeke siphelele mkhulise yamhlula lapha ke usiphelele mkhulise sobona uzobuka uzobona uzobuka sebenza lapha ke sizame yokuza Ronwen Williams olidla kakhulu kalula lapha ke Ronwen Williams lapake uzame yokusa yena ke Ronwen Williams belingaphandle ke kwakhona akulele yabhola belingaphandle ke kwakhona akhe uzobhalwa Olisanta uzobhalwa Olisanta abadlali beMamelodi Sundowns bakhomba umiko elithima bathune yellow card akabhalwe futhi aphumeleke ngaphandle okwamanje nansi yellow card ephumela Olisanta okukuthi ke uzosuspendwa ngeke awudlale umdlalo olandelayo wayo lapha ke iOrlando Pirates uyabhalwa noba 2 overs umtitilizo ke manje uKhisimusi uMiguel Tip oh hayi cha uyayilungisa ke lento onompempe hey uOlisanda ubhali ukuthi ke njengoba ayikhansela iyellow card kuMiguel Tip ayikhansela ke kuOlisanda ubiza uMiguel Tip ubiza uMiguel Tip Yena ke uthando nzanzeka uyabhala uMiguel Tip iyellow card yesibili loko kusho ukuthi uMiguel Tip uyahamba uthola lapha ke card elibomvu yena ke uMiguel Tip red card etholwa uye lapha ke uMiguel Tip ngiyafisa ke ukubona ukuthi ke ngoshuni wenkani kwenzekeni ke lapha njengoba ke ephuma uMiguel Tip ikhanseliwe eka waphakama eyakhe lapha ke uMiguel Tip nansi yokuqala ayitholeke edlalisa kabi yena ke uThembi Nkosi Lotshe eyesibili uyitholeke ngapha ke lenkundla akamthintanga ke kodwa u Ronan Williams bathi wena mpempu uphethe nesandleni Matias Esquivel othiyazama lapha ke Matias Esquivel Goodwill Marcelo Maicelula engaphake lenkundla sibheke lapha ke speed point Marcelo Maicelula khalakatha Call me now, my love is free. Bengenga ashonga tabanda bandle eli. Bengenga ashonga tabanda bandle kse eli. Kona ge ongega ksange nukuta kubo. Baya cha postuma ngabanye. Marcelo Maicelula. Call me now, my love is free. Nasi okuyikhona kick yakhe ke yesipila zothi ke ayiphakamise naleya yoqala ibingekho ke kukhona akha liphakathi ebox bazofuna amakhanda nangu nompempethi penalty othi nompempe ipenalty yangeni inkomen ubeseduze uthando onsanzeka umbonile uAbdelmone imphuthwile uyabamba uAbdelmone imphuthwile uyahaga uAbdelmone imphuthwile uthi sisuka kuyivalentine ake ngubonisa uthando wemaru kulapha kamazulu wazobona wazobuka wazobona wazobuka wazobona wazobuka wazobona wazobuka wazobona wazobuka khalakatha Lolu thande nibonisana lona luphelela lapha ke ku penalty spot wasayikhomba ke emlotheni